Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza abagenzi banyu. Ubu ni umwanya mwiza wo kubana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Ikigo Kamebu carafashije cyane mu gushikana imiti ku bitaro by'uturere twose byo mu gihugu. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Tade Ndikumana aho yari mu rugendo muri ico kigo akaba yari yahishikiye kwirabira uko bariko barakora akaba yongeye avuga ati ukuntu imiti yahora ishikanwa ku bitaro by'akarere harimwo utunenge kuko ngo hari abikika mu kiza ugasanga imiti ntishikiriye abo yagenewe Tukiri muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu ishirahamwe Wefanger Life Burundi ryaraye rironkeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ifashanyo y'amanyaburaya angana n'ibihumbi 122 vy'amayero aho akaba ari mu ntumbero yo gufata mu mugongo isekeza rimaze iminsi riba ndakira sinandura kandi sinandukiza gupima umugera wa COVID-19. Umuntu umwe uzwi ku izina rya Mugabe Thierry yaraye yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana bari bitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole. Bikaba byabereye mu gisagara cha Bujumbura komine Mukaza muri quartier Mutanga Sud ku rugo rw'umushingamateka Inakanyana Genehose. Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano akaba yashikirije ko abo bagizi ba nabi bagiye bivye amafaranga 500,000, amatelefone 5, isheneti 2 na gurumete 2. Umuntu umwe akaba yafashwe ku mvuzo z'amatohoza. Mugabe Thierry akaba yarasanzwe akora mu nzu idandaza ifarini. Tukiri mu gisata cy'umutekano imyambaro 8 n'umupira w'imbeho by'abapolisi byafashwe ku muntu yitwa Ndikumana Gérard aho ni muri komine Kanyosha ku mutumba Kavumu bikaba byaraye bibaye kuri uyu wa kabiri aho abapolisi bari barahawe amakuru avuga ko uwo mugabo Ndikumana Gérard yoba atunze ibigwanisho ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi Yankurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano akaba yasabye abantu bose baba bafise ikintu cyose cyabajejwe umutekano kugisubiza batarinze kuronderwa ngo bahanwe ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko East Africa Community rwaruka inkino n'imico kama gashize ahabona ibikorwa bitari bike bwaranguye kuva ku itariki ya mbere mu kakaro umwaka wa 2020 gushika itariki imwe kigarama umwaka wa 2020 aho hashitswe ahabona ibitari bike mu bisata bitandukanye muri byo hakaba habaye itunganywa ry'uruganda ryerekeye gutanga icese umugambi wo guhimiriza no guteza imbere urudandazwa rutagira amakemwa ku mbibe Uruganda rwo ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'umugambi wo kuja hamwe ku Burundi n'ibindi bihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ya East Africa Community n'inama yo ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'intambwe umugambi wo kuja hamwe hatunganijwe kandi uruganda rwo guhimiriza no guhanana amakuru bushimikiye ukwerekana akamaro ko guhiganwa mu byivugo bitandukanye ku rwego rwa East Africa Community gutanga ubushimwe butandukanye ku banyeshuri bamenye mu ihiganwa ryari ryatunganijwe ku rwego rwa East Africa Community 2019 n'ibindi yagiye agaruka ko umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi ya East Africa Community Ezekiel Nibigira akaba yongeye ashira ahabona intambamyi bahuye nazo zitari nke aho harimo ikiza cy'umugera wa COVID-19 catumye ibikorwa by'amanama ku rwego rw'akarere atakibera ku gihe, nayo gukoresha ubuhinga bwa video conference mu itunganyo ry'amanama bikaba bitera ikibazo kubera umuhora wa internet utaborohereza. Intambamyi z'uko hari abantu bafashe ikibanza kiri mu maramvya komine Mutimbuzi, aho ni mu ntara ya Bujumbura, bakacubakamwo kandi cari caragenewe kubakamwo inyubako z'inkino zitandukanye. Hakaba hari n'izindi ntambamyi yadomyeko urutoki. Nguyen Huitan, umurongozi w'ishirahamwe ry'itumatumanako Ter Burundi, akaba yasavye imbabazi kuri uyu wa gatatu itariki 27 nzero w'umwaka turimwo, akaba yazisavye ishirahamwe Regideso Burundi, aho Jumiter Burundi yemanze amakosa ryakoreye iryo shirahamwe ryo kuba yarivye umuyaga nkuba mu kiringo kingana n'amezi 10. Yamenyesheje ko ibijanye no gufatanya izo nsinga byakozwe n'abakozi biwe ariko abo hejuru batabizi, kandi ko agiye kuraba no kuyandi mantene uko byifashe. Yemeye kandi amafaranga agera ku miliyoni 25 z'amarundi yahombeje iryo shirahamwe Regideso, ishirahamwe Lumiter Burundi rigiye kuyariha. Kuri uyu wa gatatu, impunzi zirenga amajana 7 akaba arizo zatahutse mu gihugu cy'u Burundi, zikaba zaciye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo. Izo mpunzi zikaba zashikiye mu kigo cyo kwakira impunzi zihunguka kiri Ikinazi mu ntara ya Muyinga, zikaba zasabye Leta kubacungera umutekano no kubafasha gusubira mu kazi nk'abari basanzwe bakorera Leta. Izo mpunzi zikaba zigizwe n'imiryango 229, aho ubu baciye barenza igitigiri c'ibihumbi 10 z'impunzi zimaze guhunguka. Bamwe mu banyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bakaba barakiriye neza ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'uko imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda igiye gusubira kunagurwa. Mu ntara ya Makamba, matera zo mu bwoko bwa Dodoma ziva mu gihugu cya Tanzania zikaba zaraduze igiciro kubera ko agaciro k'amashiringi y'amatanzania kaduze. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo akaba yagize urugendo ahazorangurirwa umugambi w'igikorwa cyo kwimba ubutare zotangurana n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyine turimwo, aho ni muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga nyene. Ibikorwa byo kubaka aho hazobera ico gikorwa bikaba bigeze ku bice 80%. Buramatari akaba yasavye abazokwimba bose ubutare mu ntara arongoye kuzokorera mu muco, kandi ko umwimbu wabo wawucisha mu ibanki nkuru y'igihugu BRB. Aho twamenyesha ko bihaye kuzokwimba ibiro 100 vy'inzahabu ku kwezi. Kubwo Leta yihaye amezi 5 kugira ibe yahejeje gusanura isoko ryo mu Kamenge, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yagendeye iryo soko kugira ngo arabe aho ibikorwa bigeze. Akaba yabasavye kutazorenza ikiringo cyo gusanura iryo soko bihaye. Ati binabaye ngombwa mwongereze abakozi. Muri kaminuza y'u Burundi abanyeshuri bashasha nkuko bakunzwe kwitwa abapolisime bakaba bahawe amategeko mashasha yo gukomeza agateka k'abapolisime. Ayo nayo nayakurikira: kirazira kwambara ikabutura, ijipo ngufi canke amakanzu magufi, kirazira kwambara amasengre, mkondo auti, inkofero, fura, igitenge, kirazira kwambara deshire, kirazira kwambara jire y'amashirahamwe canke impuzu yariyo yose itabereye kwambagwa mu nyubakwa zo kwigiramwo canke gusomeramwo telefone ngendanwa yemewe ko zisona kandi birabujijwe no kuzitaba navyo nyene mu bibanza byo kwigiramwo amarigara hagati y'abahungu n'abakobwa mu gihe cyo mwijoro arabujijwe kandi kirazira kurenza isaha zine z'ijoro ukiko uratembera aho utarara kandi uzo birenga ko azohamagagwa ahanugwe bikomeye mu gisagara ca Bujumbura haraye habaye ikoraniro rihuza urunani rw'abagendana n'umugera wa sida bitunganijwe na Capes Plus hamwe na ONU sida mu ntumbero yo kugira bigire hamwe uko bafata ingingo zotuma ubuzima bwabo bumera neza gusumba intambamyi bakunze guhura nazo bashikirije akaba ari zizikurikira kudafatwa ku rugero rumwe mu bijanye no kubungabungwa guhana amakuru atariyo ubufasha buke mu bijanye no gufungura neza n'ibindi bakaba basavye gutunganya neza ubuhinga bwotuma ubwo runani rugira ikibanza gikwiye mu gutunganya ibikorwa biberekeye aho ni mu gihugu cyose bakaba basavye kandi ko abagwayi bogira uruhara ntangere mu itunganywa ryo gufungurira no kubungabunga amagara yabo guhera kuri uyu wa gatatu itariki 27 gushika ku wa gatanu itariki 29 nzero uyu mwaka turimwo ishyirahamwe Interhuman Intercontact ikaba ryaratunganije inyigisho zo gutahuza impinduka zabaye izo mpinduka akaba ari itegeko rishasha ryerekeye abakozi n'abakoresha mu gisata c'abigenga hakaba habaye impinduka nyinshi cyane kuva ku mabwirizwa 37 itegeko rya kera ryari rifise kuja ku mabwirizwa 639 agize rishasha kuva ubu contrat a durée déterminée akaba basubiriye itegeko rigenga akazi ryahora ari ryo mu 1993 ubu niryo risungwa kuva kwa 2024 kigarama umwaka uheze w'2020 bitandukire igisata c'inkino aho FFB yaraye isohoye icete co gukeza Honorable Ndikuriyo Reveriano ku mabanga mashasha yatorewe yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD umuyobozi wa kafe Constant Omari Selemani nawe nyene akaba yasohoye icete co gukeza Honorable Ndikuriyo Reverian nayo higanwa y'imigwi iri mu cicaro ca kabiri Ligue B kuri uyu wa gatatu rikaba ryagenze uku gukurikira umugwi Tel Aviv wakinanye na Lelier FC kuri Stade Intwari Tel Aviv itsinda bitsindo bitatu kuri kimwe Lydia Ludic Burundi yanganije igitsindo kimwe ku kindi na Ngozi City kuri Stade Intwari Flambeau Est yatsinze 2-1 Le Jeune Athletique aho ni kuri Stade Ruyigi Le Croco batsinze 3-1 Delta Star kuri Stade Ivyizigiro New Oil yanganije kimwe ku kindi na Top Junior kuri Stade Umuco Moso Sugar yatsinze 2-2 Makamba United kuri Stade Sosumo Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi nimwagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu murakoze